kɔ asantemante mu na awɛwosɛm adom kase nsɛka ɛfiri hɔ ne sɛ nipa baako ahwɛ ne kwabra ɛsɛn kɛseɛ ɛde ɛkɔ dwira billboard nwoma a ebi ɛfiri mu ɛna dodo na nso kaseɛ ɛmu amanneɛ ɛni
Chairman Emma Constitutional Legal and Parliament Affairs Kwame Enyimedu Entry Abekasa Ediafa Anti LGBTQI Plus Bill No Eho Abrabane Sentre for Trinkomo O Mashibuje Fi Eneno Uchire Muse Sere Sam George H. Rese Bill No Nanke Wosianoda Ena kodiko pie Mashibuje Fi Emma Penyefoy Kamun Semono Enyesa Ana Etiakura Isan Se Bills be brinana ne wo hono ma nanka wo se mara se bedwa fie kra din kan tena so ansa na LGBT de no kra aba
parliament FD esika omo every bia betena se no ye ye sentence no mako enkon na da bia betena se no na sika parliament se no e more than 100,000 cedis e bi o wa 145,000 na e bia ye hearing ye wi ye no ye nyina adwa ko benkon had a report about I say yeah amen the administration said a map only brothers and India you not me say or the mission any propaganda ever score political advantage name on the moment that bill no ever far political colleagues no get me pass a bill
and no achieve